kokura don kibaru ale keneka anya fawye korofo nye blaula ka fo bi samankoka u fenino minye furanjela fanga nyama colonel Assimi Goita ale ye anga duganye uka yoro kura do daile uka nyama ya so ani uka chake dabura ubina ta barake yoro mina o daile li keneka minye kado Fatim Diko ye ale kumbenino kumbenini bisimila liko nyuma munu tara ka nyesi furanjela fanga nyama colonel Assimi Goita mo aye o jauni ukumaka do usoro anga jeka ulu la jefolo.
Douanye ou kanye mouya so kura min kuru bon karilem fle. Jaman te fanga nyema colonel Assimi Goita fe. Abara ou dem nanani jamana fasa dali. Douane barakela minu fatura, kuto jamana ka barala. Yoro kura do jora ulu togola douane nye mokoya so kura inkono. Chamanche fanga nyema colonel Assimi Goita ye ta siblake, o moko fatule unye. Kadam na kuluba famasigi sola kana se samanko ani mande komin dugum ran duru be jama bora fam be fe ka chama che fanga nyema colonel Assimi Goita kumbe ni sodiai